Hello wapenzi, mambo vipi? Karibu sana. It is Halo Style kwa mishono mbalimbali, classic design ipendwa. Tafadhali usisahau kusubscribe, like, comment hapo chini, share na wengine waweze kuona. Enjoy.